From FREID.
I'm the before.
Minelech malchem enochi v'yakodosh boru v'lucho avrem Ashtik el chazodosh, come on.
Ayay shodoyim aleichem oy v'im alachei hashom alachei elyoy.
Next time together.
Minelech malchem enochi.
Let's rock the place.
Here we go.
Ay ay ay, shodoy malachem
ram da da ram da 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 da